baya kukunda baba zvino tiremera nenyasha zvino kundwa nemizi Mwere tena kumbira masimba, masimba ya kukunda